Abalandeli bomculo kaMaskandi basale bedidekile ngemva kokusabalala kwezithombe zomculo kaMaskandi othandwa kabaningi uBobo uMfana wePiki obonakala esesimeni esebucayi ngemva kwezintsolo zokutitinywa umphakathi emjondolo yasekarhisa eGoli. Ngokwembiko lomculo usha umphakathi ngemva kokusolakala ukuthi uthathe ingane yomunye umlisa obekade kemkweleto bese kuyisikhathi eside efike ngekho okugcine sekuphoqele ukuba thathe okuthize ukuze lo mlisa ezomnika imali yakhe. Umama womntwana obekade ekhona kube ukuthi ukhalisa maye maye bizomakhelwane batshela ngalo mliso ufuna ukuthatha ingane yakhe, okuyilapho umphakathi umshaye khona ke bathatha isibhama bekade siphethe baphinde bagqekeza nemoto yakhe yohlobo lwa VW Polo bekade ehamba ngayo. Ongumethulu wezinhlelo kwiPerfect TV osondelene noBobo uMfana wePiki uchaza ukusuka nokuhlala ngokwenzekile kusona lesi sigameko.
Into eyenzekalile, umfowethu kade wasengixoxela ngale story. Umuntu o-one itende emjondolo. Manje may one itende lapho ngazi noma so 3-4 lapho ekrahisa emjondolo, angiyazi ikrahisa. 4-3 unomuntu abem-one istende, wamnika istende but asamkhokheli imali. Okay, and then put sifike kanjani lesimo esikuso. Maya endlini eyomcheka ubenokuya afike angekho ubhuti, afica ingane nomama njalo, wafica ingane nomama njalo. Njengoba sazi uBobo uphiliswa amatekisi, aphiliswe yizona lezi tende, wena msebenzi emini ayenzayo. So nambe ubhuti uBobo ubhuti engibatholile emculeni, hey bangihlonipha kakhulu ngomsebenzi wami engiwenzayo. Nami ngabakhonza sazwana kanjalo. Into eyenzakalile-ke ngomgqibelo uBobo wathola umsebenzi, wayosebenza umculweni, wayodlala kwenye indawo, wadlala kahle, wangabe esabuyela endlini ekuseni entatha, which is isonto. Wavukela waya khona le, ubethe ukushaya kancane enkambini, wafika kumama athi ngicela ubaba walekhaya. Kwathiwa akekho ubaba walekhaya. Wathi uBobo, awu yini njalo uma ngifika la engathi niyamufihla ubaba walekhaya. Wathi hhayi anginjalo. Wathi uBobo, ngizothatha ingane ngihambe nayo. Ubhuti walekhaya uyazi la ngihlala khona, ingane ngeke ngiyenze lutho. Kuze ngifuna ngikhokhele imali yami. Wamanje uyangibalekela, ngiyazi ukuthi ingane uma ngihamba nayo uzofika endlini yami. Wathatha ingane uBobo esehamba nayo. Umama waphuma wamemeza kakhulu emjondolo leyo yasekrahiso. Umphakathi njengoba usibona isithombe ukuthi laphana bekunamatshe eduze kwakhe, naye indlela ebelele ngayo ubekhombisa ukuthi ushayekile impela. Umphakathi waphuma-ke nangampela balamulela umama, wamshaya kanje.
Ube ukuthi ke lo mculo isimo sakhe sibucayi kakhulu esibhedlela njengoba kesheke kakhulu ekhanda. Lezi ndaba ezibuhlungu kakhulu, uzofisa ukwazi ukuthi lithini. Uvulwa kho kwi comment section.